في السماء هورو وهم في السماء هورو وهم في السماء هورو مو موتما وهم في السماء هورو وهم في السماء هورو وهم في السماء هورو مو موتما
bakunzi ba Burundi Gospel TV mwabyumvise kumuririmbye kararirimba uno munsi niwe mutumire wacu abanshi mu muzi muri Kids Talent abandi mu muzi muri quartier aho mubaye abandi mu muzi mu mashengero ntavyo nzi ariko uno munsi muraza kumenya byinshi muri kino kiganiro nico gituma tubakiriye muze muri banshi aho muherereye mwumvirize kino kiganiro muraza kuhamenya byinshi kaze kandi shalom mutumire wacu
shalom
Meze neza.
Ego turashima Imana.
Muri bande twashaka ko mwidondora kuba ariko baradukurikirana muri bande mwitwa bande mukora iki? Umwidondora wereke mwebwe.
Murakoze cyane ku mazina nitwa Nibizi Sara. Tumuririmbyi ndirimba indirimbo za gospel ndirimbo zo guhimbaza Imana no gutazira nkaba ndi umunyeshure mari bayiza kite.
Ok, murakoze. Sarah avuze ko ari umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira. Utubwira ryari mwatangiye kuririmba?
Natangiye kuririmba kuva nkiri muto, nofata nko muri 2012 niyo natangiye kuririmba. Ego. Yeah.
Okay. Dushaka kutubwire rero hamwe n'abari ko baratwumviriza. Dushaka mutubwire muvuze ko mwatangiye kuririmba a 12 ans. Tubwire mu ma circonstances yahe watangiye kuririmba byagenze gute wamenye gute kushobora kuririmba kuko nibaza ko atari bose nibaza ko no munsi utoshobora byose ariko tukuzi mu byo kuririmba tubwire rero waririmbye mu circonstances di byagenze gute kugira utangire kuririmba
so natangiye kuririmba kumva giri muto mu gacane cyane ndabimenyera kuri église nararimba muri Sunday school ndakura birashika ndaririmba no muri église y'abantu bakuze Imana irafasha cyanja mu ma competition kugira ngo ndabe aho ngeze aho noshora guhagara imbere y'abantu nkakora rero nabonye ko bimeze neza uko biri kose ndabishima Imana yego
byarakoroheye kumenya ko ariyo ngabire yawe gusinga bire kuririmba
ego ego cyaranyoruhiriye kuko nabona ko ari ibintu biri muri jewe nako ari ibintu biri muri jewe kandi nkabikunda cyane gose yeah
okay tubwire kuva a 12 ans gushika aho ugeze no munsi niyihe ntambwe umaze gutera
intambwe maze gutera na cyane cyane mu ngabire yanje ndamaze gukora bitari bike muga byose ndabishima maze gukora mu ma église atandukanye nanje ku bwanje maze gukora indirimbo zitari nkeya mugabo yego maze gukora yego
aho niho dushaka ko muteba maze gukora indirimbo izihe izo ndirimbo zitari zike turashaka muzitubwire
indirimbo zose mfise ubu maze gukora indirimbo zine ni mwe kavana subiye mo indirimbo ya Redemption Voice ivuga si jewe nkiriho
si jewe nkiriho ni Kristo muri jewe nabambanye nawe ubundi musha ni Kristo muri jewe
iyo murashaka kuyituririmbira twifuza ko bavyumva bavyumviye mu ijwi ryanyu
si jewe nkiriho Ni Kristo muri jewe nabambanywe nawe undi musha ni Kristo muri jewe
Murakoze uhadusubiramo aho nyene numva mengo murashaka kuvyumva cyane nka jewe dusire mu ndirimba kandi turengereze ko watubwiye gatonya
Si jewe ngiriho ni Kristo muri jewe Nabambanywe nawe ubundi musha oho
Sarimba neza sivyo none Sarah, tubwire wavuze ko maze gukora iyo cover ya Redemption Voice, mugabo turashaka nta gikorwa cha urakora nk'umuririmbyi canke indirimbo twakumenyerako.
Ego ndamaze gukora indirimbo, indirimbo yanjye nayikoze muri 2015 ya mbere yanjye, rero ni sinyishu bamperuka gusora indirimbo yitwa Mfise Amahoro, imaze nk'amezi atanu nayisoye.
Saha ni wowe wiyandikira indirimbo?
Ego cyane rwose.
Uzandika uri mu mutima, ufise umutima wowe iyo uri kurandika indirimbo nk'iyo nyishu Mfise Amahoro, uburi aspireniki nimba novuga gutyo.
Mu bisanzwe indirimbo yanjye ya mbere nayikoze ndi mu bihe byiza, ari gitangaza Imana yankoreye, bica bituma ko nokora iyo ndirimbo yitwa inyishu. Nukuri yari indirimbo Imana yampishuriye cyane, kandi nari nkiri mutoya ntizari zoroshe mugabo, ndabona ikiganza cy'Imana. Indirimbo Ufise Amahoro imperutse gukora nari nifise message yo guhumuriza abantu mu buryo butandukanye. Hariho abantu barushe, hariho abantu bafite ibibazo bitandukanye mugabo. Natanze kwa karoriro kuri Radio Komisa Amahoro, kandi nkatanga n'uwo n'impanuro cyangwa nkatanga message ku muntu wese adafite amahoro yuko akwiye kuyagira mu izina rya Yesu, ko Kristo yanesheje byose ku musaraba.
Saha uri kuratubwira gutyo, ndashaka udushingire nahe udushingire nahe gato ku buzima bwawe, ku muntu akubona abona ukiri muto abona ukiri muto, abona uri umukobwa akiri muto. Nimiburi buringira dushatse kuguha imyaka two guha mu myaka ya 16 15. Rero ico kibazo ndazi hari benshi bagifishe, dushingira inahe y'ubuzima bwawe ni gato ubona umujene akiri muto ashobora kuba aririmbira Imana nk'uko kwiwawe, ashobora kuba avuga amajambo nk'ari kuravuga ko numva umengo uri kutubwira amajambo akomeye. Dushaka kudushingira inahe gatonya, mbe wakijwe gute dushingira inahe y'ubuzima bwawe?
Ya ndashima icyambere na mbere ukoze ku ijambo rikoze ku mutima wanjye. Saha mubona ni umwana yavukiye mu muryango ukijijwe, papa na mama bose barakijijwe. Navutse mbona njya muri eglise, ndakura ndumva gukorera Imana muri ubu buryo bwo kuririmba. Nubwo duca mu bibazo turacyari bato, kubyishure kubyibiki mugabo, by'ukuri témoignage yanjye Saha, natangiye gukorera Imana kuva nkiri muto cyane. Naronse abamfasha mu buto bwanjye gukora indirimbo ufise imyaka 16 15 ukiri munyeshure, hama ugayisora muri studio ntukora ntibyoroshe. Rero nahuye n'abakozi b'Imana bamfasha mu buryo butandukanye, bamfasha muri studio, bagamfasha mu bintu byinshi, ama Imana ikigaragaza muri ubwo buryo. N'ukuri ndakura kugeza ino myaka afise 19 ndiko ndakorera Imana. Ego ndiko ndakorera Imana mu buryo bwo kuririmba. Ya nubu ndacyakora ndumva mfise umwete mwinshi cyane. Yego.
Kuri ico nyine uvuze nubu uracyakora. Saha hari ibiteramo bamaze gukora, hama ku ndirimbo umaze gusohora zozo uno munsi uri kuraraba impact zashobora kugira mu bazumvise, ni kiye kintu wabitubwira ko kuri izo ndirimbo? Izo ndirimbo nyishu Fise Amahoro, utubwire kuri izo ndirimbo, wongere kutubwire mbese aha hari ibiteramo amaze gukora, hari ibiteramo twomwitega ko
cyane rwose. Indirimbo maze gukora, message benshi batanze, nukuri biragaragara yuko nakoze ku mitima ya benshi kuri izo ndirimbo mutarazibona ndamuhimirije kujya muri YouTube akandika Sarah nibizi uzibona hama ukandika message yawe hama nukuri ibiteramo namaze kubikora bitari bike nakore kuri Love Center twakoranye mu bihe byiza twarahezagiwe n'andi mashengero atandukanye ya
okay mbe ibyo wakorera muri Life Center byaba ari byo tumiwemo canke yaba ari wewe nyene wabiteguye
barantumira ari byo twategura bivanye na competition twaciyemo ya Kids Music Talents nibyo twategura ya Eglise bategura kuri Life Center bakadutumira mu buryo bwo guhimbaza Imana ego
Mwedre kuvuga Kids Music Talent turashaka mutubwire turabazi mutsindira première place ya Kids Music Talent byaguhaye tubwire ingene wiyumvise umaze gutsinda nubwo haheze igihe turashaka kumenya mbi nyuma yaho habaye unatubwira ati no munsi naho bimeze gute
oh fete kujya muri yo competition ne vyari byoroshe abaririmbyi twari benshi bazi kuririmba bashoboye mugabo si kuvuga ko mfise ijwi ryiza cyane cyane mugabo n'ukuri n'ikiganza cy'Imana hama biraryoshe kuva mu kibanza cya mbere biraryoshe cyane nararyohewe ntabyo nari niteze mugabo narabonye ikiganza cy'Imana ndaryohewe ndavuga ati Imana yabicubayiro inyuma yaho byane courage kubandanya nubwo navuye muri cyo kibanza ntivyamaye kubona yuko mpejeje ngo nicare mugabo byamaye kandi kubandanya gukora ya nanubu mwitege bishasha biriko biraza
ya tubwiye twitege bishasha wo tubwira plus précisément twitege bishasha bihe hari izindi ndirimbo ziri mu gusohoka hari igiteramo duteguriye
ya imigambi dufise ni dufise imigambi yo kwicara hasi mugabo dufise imigambi yo kwagura ubwami bw'Imana biciye mu ndirimbo biciye mu guhimbaza Imana rero imbere ni heza turiko turategura ibintu byiza cyane hama nizere yuko kuba ariko aradukurikirana ko muzobironka vuba
murakoze kutwizeza Sarah imbere ko tuheraheza kino kiganiro numva nari mfise ikibazo kimwe nibaza ko abandi bose baba bafise Sarah urumuririmbyi aririmbira Imana aririmba indirimbo za gospel hari aho hanze hari benshi baririmba kandi baririmba gospel surtout turabazi benshi ariko mwebwe ku myaka yanyu surtout ndashaka gu préciser kuri ico kintu kuko hari abonzi batwi babatangiriye imbere ni gikufise gishasha uhabandi abandi abumviriza indirimbo zawe kuko nshaka utubwire nirihe tandukaniro canke naho ego nivyo mwese murimba gospel mugabo twumvise Sarah tout mon présent est goûté ni nokuhe kuno atandukanye n'abandi bari nimbyi ba gospel ni ihe message ndi uduha itandukanye n'izabandi
ubisanzwe ni muzo kwitega indirimbo yo kwiganyira mu ndirimbo zanje cyane cyane ndakunda kugira umutima wishimye indirimbo zanje ni indirimbo zo guhumiriza abantu indirimbo zo gushima Imana indirimbo zo guhimbaza Imana ya muri ubwo buryo
kubera iki kuwo mutima wo gushaka guhimbaza Imana hari icyo uhora hashobora kuba yaragukoreye personnellement ushaka gutanga ku bandi
ego cyane cyane hari ibyo Imana yankoreye muri kino gihe turimwo cyanke muri nosi ariho abantu baca mu bibazo by'ukuri akageraho yibagira Imana akageraho yihebura by'ukuri bibazo biratandukanye rero mu gihe usohoye iyo message ubumuhaye ko ihumure akarema mu mutima hari ikintu ubukoze ku mutima wiwe
murakoze cyane igihe tubabona mu ma competition mwakunda kugira canke ama nko muri Kids Music Talent kubera ariyo banshi ngira bashobora kuba bakuzi ko twarumva izina Clement turashaka tubwire iryo ari ryo pavre mwebwe ni mushaka turashaka mutubwire Clement ninde yoba ari manager wanyu
murakoze cyane Clement si management si manager wanje ubu mugabo Clement twarakoranye mu bihe bitoroshe twarakoranye kera ku bantu bamuzi Clement ego benshi bambonye bamubona cyangwa bamubonye Clement babona jewe bivana n'ibikogwa twakoranye kera mu bisanzwe nimba muzi iyo ndirimbo inyishu si jewe niwe yamfashije cyane yaranyeretse inzira yarampanuye yambereye umuvyeyi mugabo ntiyari manager wanje by'ukuri yaramfashije cyane gose mugabo ubu ndafise management dukorana imfasha mu buryo bwinshi cyane kandi ndabyishimira by'ukuri aho bari mani bahezagire n'abakozi b'Imana biyemeje kumfasha cyane na cyane cyane gufasha urwaruka bakiri bato nga mu Burundi atari jeje nyine mugabo n'abandi bazoshikirwa rero biyemeje gufasha abana bakiri bato bafise ingabire ata condition ataki mugabo mu buryo bwo gukorera Imana
Imana ibahezagire aho bari tubwire saha mu misi iri imbere canke no musiko tugire ubuntu bwo kukuronka ni igiki two kwitega ko nibihe bikogwa two kwitega muri future byawe
ego mutekane nabwiye ko imbere ari heza byiza biriko biraza turiko turakora nizere yuko vuba mushobora kumva kindi kintu gishasha kije
turangiza kino kiganiro saha ni iyihe message ushaka guhaba ariko baratwumviriza ni akahe kajambo wagenda utavuze kuronse micro no musi
ndashimiye abantu badukurikiranye no musi kuri Burundian Gospel TV Imana ibahezagire cyane ko barimo baradukurikira ndashimiye management ya Jahiri ndashimiye nawe wabaye umwanya
urakoze
rero turashima turabashimiye mwese Imana ibahezagire
Imana ibahezagire mwege mwese muriko muradukurikirana hano niho turangirije kino kiganiro jewe na Sarah tubabwiye ngo uhoraho abahezagire mu byanyu no mu banyu muhezagirwe mutambuka muhezagirwe mwicara hamaka nitwe kibagira kubashimira ko mwama muriko muradukurikirana kuri Burundi Gospel n'ubu twongera tubibutsa kugira like kugira subscribe ku batarayikora ku comment ku biganiro bikunda kuhaca ico cyose mufite mubaza mu kibarize ngaho rero murakoze cyane uhoraho abahezagire naho ubuta mu kindi kiganiro murakoze
Aye nize wewe gusa Aye nize wewe gusa Biguma byoroha urinyishu yanje